Hello, ndabaramukije ndanabaye ikazi ku Ntare Web TV. Uyu munsi nshaka tuganire ku kegeranyo gatoya nshaka kubakorera kuri Ndayishimiye Yusuf Nyange. Ku munsi w'ejo niho yasinye mu mugwi we mushasha wa Istanbul Başakşehir avuye muri Yeni Malatyaspor. Yaguzwe imiliyoni 2,250,000 by'amafaranga y'amanyaburaya canke amayero. Yeni Malatyaspor yari yamuguze muri Ekranuwari 2,850,000 by'amayero. Akaba yamaze kuva mu uwo mugwi wa Yeni aho yagiye muri Istanbul Başakşehir aguze miliyoni 2,250,000 by'amayero, ariko Istanbul Başakşehir niyo yamugurisha na ikazociha ko Yeni 20% by'amafaranga izo yamugurishije. Niki vyakurikiye inyuma y'aho Ndayishimiye Yusuf Nyange asinye mu uwo mugwi mushasha? Ivyo nivyo nshaka ndabategurire, turabire hamwe amajambo yakurikiye, amahera azohembwa umugwi agiyemwo uwariwo n'ukuntu ashobora kuzotera imbere n'ibindi. Ndabahe ikazi kuri Web TV, ndabasabe gukora abone cyangwa subscribe nimba utarayikora. Ufite kugira ijambo ritukura riri munsi ya video ukaba urahejeje, ukazuza ibibonera ibiganiro byinshi byiza byibanda ku nkino n'ibindi bitari bike tugiye kongezamo. Ndongeye kubaha ikaze. Inyuma y'umwaka umwe akinira Yeni Malatyaspor, Ndayishimiye Yusuf Nyange yari umwe mu bakinnyi beza mu igano y'icyiciro cya mbere muri Turikiya. Yigenje neza ndavibuka agiye mu kwezi kwa mbere muri 2020 avuye muri Grenoble. Hari haheze umwaka topu ayishitsemo. Yigenje neza mu mezi nk'atanu ashize, niwe yari umukinnyi umugwi wa Yeni Malatyaspor wagirako. Na rutuno na mga tatangwe mukibuga kandi zose yarazikina kazimara. Yara na vire kanyoku yara nte imbere mu vire kimikinire. Hawa nashise mwanaba mnugamba kigeza neza cyane ku rukino rwa Mauritania n'umuzindi nkino zose yagiye arakina. Na nkeka yuko yahigiye ibitari bike. Uwo mukinnyi yari amaze kwigarurira imitima ya benshi y'abafana ba Yeni Malatyaspor, ku buryo akimara kugurishwa nagenda azunguruka mu makomantere bagiye barandika kuri paji ya Yeni Malatyaspor imaze gutangaza yuko yamugurishije. Amakomantere menshi yateye ikigongwe arimo kwidoga n'andi majambo bamwe bashika no gutuka umugwi wabo kuba wagurishije Ndayishimiye Yusuf Nyange. Abandi bakavuga ati egwa mugurisha ariko bari kumugurisha amahera arenze ayo uwo n'umukinyazimbye n'umukinyi mwiza yarakwiye kugurishwa amahera atari make. Reka duhere nko kuyu yitwa Fihat Dagon yavuze ati ubwo n'ubusuma ati uyu mukinyi mwari kurindira mukazi umugurisha sezo imaze kurangira n'imiburiburi yari kugurisha miliyoni 10 z'amayero ubwo n'ubusuma. Yitwa Ibrahim we yavuze ati ndakwifurije vyiza muri kazoza Yusuf, ati umukinyi mwiza uri gitangaza, ati mu vyukuri ni kimwaro ku muperezida wacu kuko nawe ndi mukinyi mwiza dusigaranye ahwanye nawe. Uyu yitwa Aitekin we yavuze ati ugurishwa amahera make, ati umugwa Istanbul Başakşehir rose impano ikomeye kandi urazi kudandaza. Uyitwa Hassan we yavuze ati ni gute umukinnyi nk'uwagurishijwe amahera nk'ayo, ati abakinnyi bacu babiri b'ibihanga nga Yusuf na Buffuma bagurishijwe miliyoni 8 z'amayero gusa, ati ntibyumvikana bari bakwiye kugurishwa menshi arenze ayo bagurishijwe, ati ndibaza yuko hari ibindi bintu byivanzemo atari ivyo gusa. Uyu nawe ati uyu mukinnyi yamutanga yusa ati aho z'amayero bamugurishije, ati Yusuf yari kugurisha miliyoni 2,000,000 zishika 8 z'amayero mu mpera za sezo. Unawe ati ni kugurisha gusa mugurisha gusa mugurisha, ntagire abandi bakinnyi mugura, ati muri muce mutuzina abandi bakinnyi ko mugurishije umukinnyi w'igihangange muri uyu mugwi. Unawe ati ni gute umugwi wacu ugurisha abakinnyi ku miliyoni 1 cyangwa 2 z'amayero gusa, ati ibi ni biki, ati umuhungu azi ibintu yarakwiriye akandi gaciro karenza kuyagurishijwe ko. Unawe yashimiye Ndayishimiye yavuga ati ndagushimiye Yusuf, ati wakinye neza, ati amahera yawe wagurishijwemo ati meturihe imishahara y'abandi bakinnyi, ati ndakwifurije vyiza muri kazoza. Unawe ati ibintu bigiye kuba nk'ivyabaye mu mwaka uheze byo kugurisha abakinnyi beza mugasigara na badakomeye, ati ramuran force uyu mugwi, ati turabe yuko twakugenza neza tirazi yuko mu mwaka uheze yabaze gatatu cyo mu cyiciro cya kabiri, ati mugurishije umugwi umukinnyi w'igitangaza aho dukeneye abandi bakinnyi yo kuranforsa uyundi mu kindi kibanza cyo mu vyukuri asize ngaha muri Yeni Malatyaspor. Unawe ati ndaguseze ndana kwifurize vyiza Yusuf ati ndagushimiye mu vyukuri ukuntu witanga ati ndizera yuko ugiye mu kibanza ciza kandi uzokwigenza neza kwiyo mpano yawe ndashimiye Yusuf ufise kubwitange bwawe ati ndizera yuko uzoshika kure mu vyukuri uyu nawe ati ni gute mukinyi nkwagurisha miliyoni 2 cyangwa 3 nkuko abakinyi bacu bose bagurishwa amahera nkayo kandi yindi migurishije mu miliyoni 10 z'amayero ati yarakure kugurishwa yadi mahera menshi yarenze aya uwe wayibajije ikibazo caha cundagiye gukina mu kibanza cyane yashimiye ati ndagiye gukina mu kibanza ciwe tugiye guhura n'ibibazo nibatagira abandi bakinyi bagurishe baguze ubona bati ndakwipfurisha amahirwe Yusuf ati gihe waza abantu benshi baragusetse nibari bazuriwe hati ariko inyuma nyanyuma werekanye agaciro kawe ukora ivyo ushoboye werekana impano yawe ati may Allah bless you ati Allah cyangwa Imana iguheza gire unawe yongeye kwibaza ikibazo ati nimwe ndibaza n'ubu nirazokina mu kibanza cyandashimiye Yusuf munawati umugwi wacu afise abanyabwenge bazi ibintu vya football ni gute bagurishije akazoza kuyu mugwi ni gute bagurishije neshime Yusuf uyu nawati nakwifurisha amahirwe mwene wacu mwiza nakwifurisha iterambere muri kazoza reka turangize kuri commentaire y'uyu yavuze ati je numva babikoze neza bamuguze 45 amugurisha miliyoni 2 z'amayero tikani niba umuguni wa mugurisha kandi zo 20% ati babikoze neza ati ndi ukigenda shimiye aza abantu benshi baratangaye baravuga bati impano nk'izi zibahehe ati ka twizera yuko abantu bakwendashime Yusuf bazoce bagenda kutuzana izindi impano zimusubirira akora ari byo yaciye binaba uko inyuma y'amasaha atatu umugwa cy'ubumenyesha yakubasanyishije izindi impano mu by'ukuri zavuye mu gihugu cy'imisozi 1001 arizo mu by'ukuri Eric Ndizeye yari akina musonga ati hamwe na shimwe na Jospe n'abaciye basinye mu uwo mugi mu by'ukuri aha abafana bamwe baciye mu by'ukuri biruhura baravuga ati nyuma na nyuma n'usanga dukiye kuruwa nk'abantu mu by'ukuri badufasha nyuma yo kugurisha umukinnyi wacu wa mbere mw'uyu mugwi ndashimiye Yusuf karero turabire hamwe uyu mugwi wa Istanbul Başakşehir'i futbol kulübü neşime Yusuf Nyangi yagiye mu nuyuhe nibike bintu dukwiye kumenya ko neşime Yusuf Nyangi afite akahe kazi ko gukora bimeze gute cyo mwomenye nuko ari umugwi ukiri mutugereranyije n'iyindi kuko n'umugwi umaze imyaka 31 gusubayeho wavutse mu mwaka w'1990 akaba ari umugwi uri mu gisagara cya Istanbul ku mugwa mukuru wa Turkiya aho uhari n'indi migwi mu by'ukuri atari mike irimo Fenerbahçe Galatasaray Besiktas n'iyindi umaze gukina mu mahiganwa atari make harimo Europa League Champions League ige n'andi mahiganwa menshi atari make mbere yuko witwa Istanbul Başakşehir witwa Istanbul Büyükşehir ariko za guhindura iryo zina itariki zine zo kwa gatandatu mwaka 2014 wiyita Istanbul Başakşehir muri sezo iheze niho watwaye igikombe cyabo cya shampiyona cyo muri Turikiya akaba aricyo gikombe cya mu by'ukuri cya mbere warutwaye kuva ubayeho myaka 3 warumaze ubayeho akaba uyu mugwi waba umugwi wa gatandatu mu mateka twaye igikombe cya shampiyona cyo muri Turikiya aho naba umugwi wa kane uba Istanbul twaye icyo gikombe akaba yisezo bayitanguye nabi muri icyo gikombe cya shampiyona muri Turikiya aho bagaze mu kibanza cya 15 2008 mu by'ukuri akaba mu by'ukuri batigenje neza cyane mu ntango za sezo bamaze gutsinda urukino rumwe muri Champions League kuva babayeho hari mu mwaka uheze mu byo mu kwezi kwa 10 nk'uko muravyibuka batsinde mugwe wa Manchester United bisinda bibiri muri kimwe muri Champions League bari mu itsinda rimwe Paris Saint-Germain Manchester United hamwe no mugwe wa Red Bull Salzburg nyakaba ari umugwe watangwa sezo nabi mu by'ukuri tuvuga tuti harakazi kenshi ko gukora kugira turabe yuko kwigenza neza cyane ico mwomenya kandi kuwo mugwi nuko abakinyi twavuga bagize kumenyekana kuri iyi siba ukinamwo abo novuga ko bazwi ni babiri ni Dembaba umunya Senegal yigeze gukina mugwa wa Chelsea nini migutse nimwe ku mugabane wa Buraya n'uwundi mukenyi w'umudefenseur sinzi ko ariho benshi bamwibuka yitwa Martin Skretel umudefenseur w'agaparukuntu yimoshe mu by'ukuri uruhara yakinye mu gwa Liverpool kiri amare mnemere mwete tunindwi mumuriza asizwa demire 14 nkuko dine 13 demire 15 akariwe bakino bavuga ko bazwi cyane bagiye kene muwo mugwi akabarenda shime Yusuf arumwe mu bakinyi bazimvye muwo mugwi akano arumwe mu bakinyi bazimvye mu gwasinyishije afisa gaciro kimilyoni nibihumbi ijana na bingahe birenga ko vy'amahera ku isoko rigura nigurisha mu vy'ukuri ry'abakinyi akaba arimo mu bakinyi bazinje najya amahera bamuguze akaba arimo mu bakinyi bamere bazinje yo mugumaze gusinyisha kuko umukinyi wa mere azinje umaze gusinyisha bamuguze miliyoni 8 gusa akaba arinda yashimira mu bakinyi bazinje uwo mugwi wasinyishije twongera tumwipfuriza amahigwe kari umusore w'imyaka 22 yavuki Bujumbura w'ibiro 70 mu vyukuri na 5 agapimetre 183 agiye kugira mu vyukuri tumwifuriza amahirwe mu myaka 4 n'igice yasinye mwiyo kontra yiwe ariko kandi ikintu cyo kwibaza iyi kontra yiwe iri mwibiki azohembwa amahirwe na gute bimeze gute akaba rero umugabo yasinye amasezerano y'imyaka 4 n'igice akinira Istanbul Başakşehir ariko jizyo mbona n'ukiyo myaka 4 n'igice ishobora kudakwira bivanye n'ukuntu performing n'abandanyigeza neza ntakabazo yako tuzo mubona mugiye muri Premier League cyangwa indi migikomeye ku rundi rwego akaba rero umugabo amahera rya hora ihembwa akaba muri Yeni Maratya Sport ariwe mukinya hembwa amahera make akaba ariwe mukinyi yahembwa amahera make mu ihiganwa ryose ryicije cya mbere muri Turikiya ndashime Yusuf niwe mukinyi yahembwa amahera make nabonye bamwe mu bafana baye n'ibidoga bavuga ati mwari mukwiye kumwongereza umushahara akazironka amahera menshi akishima n'ibindi akaba umugabo rebwa yuko nk'uko nabisomye yahembwa 3,000 vy'amayero kundwi vy'amayero kundwi mu vy'ukuri na mahera menshi ngai wacu ariko twashize ukugereranya n'indi migwi yo ku mugani wa Buraya na mahera make mu vy'ukuri 3,000 vy'amayero kundwi mbwiye abandi bakinyi benshi bakurikira wasanga tani mwari munsi y'ibihumbi 10 ibihumbi 8 akaba arenda yashimiye ariwe mukinyi ahembwa amahera make muri Yeni Maratya Sport n'umuhigo n'igice cya mbere muri Turikiya muri rusange ibihumbi 3,000 vy'amayero kundwi vyonyene akaba ari amahera agiye guhembwa mu mugwi wa Istanbul Başakşehir mu vyuko tazo kuba ari hejuru ugereje nawo yahora hembwa icambira gusomera menshi ikindi kontra yemeye gusinya kontra y'imyaka myinshi yabonye umushahara nawo atarimuke bazoza baramuhanye no gereranije nuko yireba no kubuzima bwiwe akore mu vyukuri atanke ku umugabo atezo gufata ibihumbi biri hejuru y'icumi ibihumbi biri hejuru y'icumi cyangwa 8 ngo vy'amapawundi uwo mugabo ateza kubifata mu myaka 4 akinira umugwi wa Istanbul Başakşehir kuko niyo kwemera gusinya kuri uyu mushahara nyene no muri Yeni bapanga kumwongeza akaba ari mu vy'ukuri atanga ko nawagiye kubaho neza mu vy'ukuri anaheshe mu vy'ukuri teka igihugu cacu ciza c'u Burundi akaba rero mu vy'ukuri tunifuriza amahirwe abandi bakiri bagiye gusubira mu kibanza yahoramwo baje speshimira Imana na Nirike Ndizeye basinyine muri Yeni Maratya Sport kwifuriza amahirwe mu vy'ukuri bavuga ati nani mwigenze neza imyaka 3 n'igice bagiye barasinya bazi amariyo nk'umwe n'igice bacyaguma n'indi migwi maze vizo umukuru w'igugu umukuru wa FFB nyakuba kwa reverend kuri yo yihaye uko muri 2023 tutoza kuja mu gikombe cy'isi intimere mu byukuri ze tuyishike ko akaba mu byukuri tugiye kandi re kureba kuri analyse yo ndeshime Yusuf nyange mu mugu kintu twovuje no vuga gakazigenza neza mu byukuri ikindi nuko ahugumyemmo naho watanguye nabe mwiyisezo kwera ubukino uri watuye na COVID bigatuma ugurisha bakinyi batari bake bakomeye kwitangura nabe mwisezo ndizera yuko uzugaruka muri sezo yiza COVID maze kugabanuka akaba dushobora kubona ku rundi rwego ukongera gukina Champions League Europa League tukongera kubona rero umukinyi w'umurundi ari mwa amahiganwa akomeye ku mugabane wa Buraya mu by'ukuri ndavyise yuko mu myaka 2 umugwa Istanbul Başakşehir mu by'ukuri uzokongera kubishikako nao tubishikako ndizere ko ndashimiye Yusuf nyanga performance ngo ya performinga imigote n'imikizo mugomwa
kujeta myaka ibiri yokina muri Istanbul bashkeshihiri ataraja mu yindi migo n'umukinya kina nka mukinya wagati yugarira akaba ari na Ebo afise capability mu byukuri yo gukina nka myugariro aratsinda bitsinda atanga assist n'umukinya mwiza yitanga mu kibuga fitishaka imwe mu bintu nyine n'abafana ba Yeni mu Atletico mu byukuri bamukundira ntankeke ko abandije nkuko mu byukuri ngo atari mikizo umugomwa muri Premier League muri La Liga hamwe n'iyindi akaba ari mu byukuri tumwipfuriza amahirwe mu rugendo rushashigiye gutangura mu byukuri y'ijoro bavuga ivyiza biri imbere kuri Ndashimi Yusuf azoshika kure azigiza neza mu myaka itatu kumana fisa cyari muto imyaka 23 nibiri plito ndabona yuko Ndashimi afise kazoza keza kanazoshika kure guys ndabifurije uru munsi mwiza nibihe byiza aho merereye mubandanye kudushikira mu gukora share ku zindi mbuga na partager no gufyonda jeme hamwe mu byukuri no kumererwa neza cyane murakoze.